Chakara bana fitige chumuro Zenguru kigi chaniro Kugira ngo numbikanishe Ijwi ry'ishimwe Mbuga imirimo yose itangaje Nabasha kubara Iyo nakubona